Ngibona khona ekhanya impendela ukukhuluma ngomthandazo lamen perspective mpumalanga. Impilo ngibona khona ekhanya afuna ukuthi uyisukumele. Right. Ngena ngiphethe insebenzo nje emane khona isigezo. Uyafutha, uyageza, uyakhuluma, ifuna amathunzi. Lokusibithwe inhlanhla, uba negazi, thana abelungu, baphathi bakho, sebeze uthole. Ukwano sicitho uye lona manje phone libi namabhathi namashwa mangoliso uphuphekayo uphuphe udla kanye izinto emzimbeni wakho uyafutha keza uyaphalaza right mbulo khona ekhaya umnyama byasuka kuwe ungumthandazi Dlamini kwenzeke imanga kuphumele into zakho zivile zakho mbulo khona ekhaya nebusiness unamathenda ufuna umsebenzi unenkinga khona kahle ebusuku nenkinga yedlozi Nike isithunya mthandazi Dlamini ukukhona for wena futhi kusize umbulo kwakhe mfonele nenombolo yakhe ngaphansi njengamanje 073 1044 262 066 375 8404 Dlamini Petitive Mpumalanga siyangena emantini siyempumphomeni kakhulu sikele zibeni siye entabeni njalo emasonto ngikhona lapha semntweni nangikhonza khona isitasi sokuphila uyakhulunyiswa umoya kubhekwe inkinga zabantu umbulo khona ekhaya online siyahlola manje nje ngafona sikhlele imbulo kwasibhenki ngezakho nokuphi imali nganga 250 imbulo khona ekhaya uyafona lokhu ufika kuvideo call ungibone sibhenki ngezakho uma ukude imbulo khona ekhaya kodwa sofuna ukufika lapha ekhaya uyefika ekhaya mina ngiphethetifu sigeze sivinto zakho siqhinsele ube nenhlanhla uphumelele okufuna kumbulo khona inkosi kubusa September sekhona ungalilahli imbulo khona ekhaya akukhona maphutha ayenze ngapha napha kodwa basekhona nabo besintu abenza okufanele basekhona abafundisi benza okufanele khoza ngoma benza okufanele kule khona ekhaya ungalilahli ithemba impilo yakho isengashintsha inkosi kubusise love you.